Ubu unye twazananye Uche kunde ndikanditi, chunde ndikanditi anga.
Uwa jona nitikutu uche kufungo kuri. Hama fotongai wawa nyele tewewe.
Chende kweka mtelefone hii wanji.
Na jena hivo nere.
Yomfa.
Turekeni vyo kufuga mwiki nge. Na hivo nere.
Lakini. Namba muta mwizyo kuhoni. Mbele ile ni nzu yangu naenda ukato mbele ndani yake ile siga musa kutani
wewe wazani
nakushimuka nizo
agarani wazani yake
ama yiza mvugisha kuri kandi birabone kari hicari kiputanye wewe nzovu
nzovu boje mugenzi nuko gwara kumagogwa na mahigwe kandi mugenzi so kuvuga nuko kubwira ahubwo inzira mbi aka abona umutegura ntugwemo
umutima wawe urakwagiriza ariko kudashimye kuvuga ukuri genda hakugira abagenzi bimbwa ubugira umugenzi umwe mu mwiza hawira abagenzi igihumbi bimbwa
sawa uragume umvize izo sakuzi uyo muhungu n'uyu mutonya wawe na wateyita mu byatazi ubatanga kumva isaku kujya mutipa tanguye kuza na watanga kuvyita Huko chesanga na kana mwanamwana guli. Kumbe twazana nyinke nzingo numukenzi. Kumbe mwanamwana guli aka msawa.
Oya brother, je nacho dufa, na nakimwe dufa.
Pore hage. Nacho.
Ariko kuvugisha kuri nivyo byiza. Kweli siti, avugisha ukuri. Kandi nivyo byiza.
Je muzera rinzi uko arivyo tujemo tukire.
Mugashe mwari mwavuganye muno.
Nani twari kubivugana ku
Jige na mwazana rinzi kari vyo mwavuganye yuko muje kumubwira kugira ngo mumwibira akabanga nave yita mu mazi ashushe niba. Gafe stino umugenzi w'ukuri. Uzura mwumvire ubwa mbere waramupinga ukagumuvuga ngo ujya muntu ngo wape ngo sendamukunda ngo ubujambo bwiwe ni bubi. Sasa aya majambo akubwiye sine je ndavyibone na toyi telefone ndayibona bari ko barakubitana amapicha bari ko barasomana. Cyo gituma na cyemvuga ati aka kantu mbonye ni Gudzuru, jana nigeze no kubikubwira ko nari muri bisi ndamubona bari kumwe. Ariko wewe wibajije ngo ibintu by'urusako. Eh, nawe. Yewuzo kwita mu mazi ashushe naho kagumwe. Eh. Siti twari twarashwanye kubera ibyo nyine.
Oya. Jana
nari nari ihore.
Ntabwo nako nubone na je
yaratanga. Urakoze, urakoze kumunkura. Ubu je ndibaza nta miharu zosubira
ko. Eh.
Pondoge.
Then hurry.
You
could give
him
again,
love.
Cards of teaching you after your
voice. The muscle. Oh, yeah, you see, you come. Okay, no, no, ariko rero ibyakora mwisiti
ati waje kambasaye nawe yavuga amajambo
ndiko ndakujinjira uruvyumve singere kugwa mu rutsi cyane na jogere ikiri basi n'umuhazi usigaranye n'ibibazo byawe ariko gusa ndagutangira message ndibaza kwa yumve nje byari binza cyane ka kubivu
siti yasize bashipe kandi
I'm not going to be able to do that.